baby jump quat on mundo mu amazimani uwe kanya munyezena hati jump kwe byanje narukundo